is on the throne at the one.
CB
Music.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Kamba, 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 kamba.
Urabizi udahari sino bishobora. Yeah, ubuzima bwanje bwose burabiha. Yeah, garuka umpindurire. Ubuzima bwo ngaha ku isi, garuka umpindurire. Ukuntu mbayeho sinzigera mpemuka, you know that. Umutima ni wo bikora madare. Sinzigera mpemuka, you know that. Money will be good, I'm not ready.
If I get you, babe, I can feel alright. If I get you, babe, I can feel alright. Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Kabiri, I cannot feel good to the habit. Erigin gira nabwikira kabiri. Jengumbuye kukubona turi babiri. Tuhava mbwara baganza. Ukuri hamwe wote bakuza. Tuhava shinguru banza. Kigihe kinini ntezibiganza. Mwe no kubona kandi jewe no kubera serious. Every time I get on this, I just will be the original. If I get you now, I can feel around. If I get you now, I can feel around.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buhindure.
Ubuzima buryohe.
Garuka, garuka, ubuzima buryohe.
Ubuzima buryohe.
Garuka.
Yeah.